One Vision GH, your best online news portal.
Ariadne Shimama, One Vision GH, you never saw for Mamuni Aquaba, and Moshechas on Credit Belfidicus, Sabre, Sima Toto Jap, Nadia Tassin, and Sabre Sepanukunia Babanyan Safumu, and Yadia Babasum, our Fidicus, Watama, but more than subscribing, I send out for friends and Kaby Norman Shabby. A brim with the Ayabob, one way, the Esum, one idea to Marco Timby, a better NSA. Vifi Mantemo first vice chair at the man people among the Gun was say, Rade M4 1 was say, you command the sugar factory no. Yet young moon or nine yen to moon. One fast half winning in our form so, and chow one son say, O nim or moon nim the Omoka, Omuniman common canasa, a moon prim punto mamukrum, young tomb, Zana Moka. Sanson, I better say, Paga crocodile pond, no, say, said ye. And ye pure water rubber, and I take away rubber, and name home crony ban. I didn't show any abosso. A vortex rubber, and they say, Monocre, pure crab, a cook or swan. Ed, dinner, my woman, and penny for down and say, how one papa. FDA, ati and penny for be, ya woman, a juma woman, yen on crata, pa, and you know soon and finance or toma, wooden crata, pa, ne bed any to mock with him. Sanso, and I bet a one semi moon, as a school, I would be no more was that Eastern Potter more, woman so woman here a dang. Papa, I'm on Kodana Tim, na baby on Kodana Tino, and yet, I was your way and then summer sabre and satisfy the Edda war, and were one of us in GT so, but more than subscribing, I send out for friends and Kevin Omu Shabby, or some for DC Poku Kongonko, Bonetian Pimna, Ebusia, Yantubasena Cassian in Chemin, Stai BB, Yam funded that away for the Cassia so. Yam friends, Animan Chem was say, a war, first wise chair, Edema, and Pippi Amanukun, one fifty mantem. Ora ekɔ awusi wo se efra fim pim ani dunsie no mane ka ne mampani maama na pension sana eba ba duru sabre no mama chese yato aba no ena chese ne commander sugar factory sabre no nyina ye pagyade suo ena ahwedefo nkodua bi ewefo meye sei sa asɛ edumakue ye bie ne nso mrika mrika ne de pa aba tonti no eba ne sa ye nyɛ ne yie na chese ya ye ne sɛ yato kan ne de suo ena sɛ edumadie no animu ena mampani akufo adon so baaye one ne soafo alantre manten so tu hono mobia asɛ ye bie asɛ ye mie sɛ mu video sɛ de beyo ena ama factory ayɛ bisi basa nsema ye honyan e wose yo ne no ena nipa binum sesese ana tie dia ene amuntum ne ehu se ade no eni ho ebirim sesese ne muntum e na amunto aso nya aduma wom e mansiesie no entumi nimu ansa na mobie e de ba ba je fans ntie so ne de obi ane de woka na omo omugina se ne ye ntumu kura kura ne ehu se ne ade ne ni ho no omo ena akwa wusi sesafo no Urade mfanche womu na de womu ye paade enye ni asema womu ka na obi a primpuntu e woni mpotemu kura ni mbebe nyam na mpuntu ni nkoso obeba eye ho ene sa ne ma na de beba na mu de mu mpre bi mfa ma kakra aba no so amu ko le se ye ntumu dia se ne mu ni kura no ho adwempa nti o sesa afo no womu ka sa no se mpo se ya ma na na wo de bibia wo de beya obi de mpuntu e bo modan aba womu mpotemu mfa mfarefore amanwo nka se ye nyim firi anase ye mfa nko wo mpe kwan o dai ye na wo so gu no nimu a wo mpe agi drina se ye produce sugar sugar na ye branding ne de commander sugar e bo ho a nye kro na di na etre nye amanfo nyina obi a wonte ye kra obo te se kro bi wonvimvima ntema ye frɛ no commander nti safo no mo kasa asem ne de emso o munim nti no o munya aka na wrade so ehu safo no so mbo yenko pie mu ewo paga crocodile pond na ajidwi papa e tourist site nso so amamfo bebre na akọ hono mu ache so mkwabu omani akọ ma echichiri benche fo nyina enye ebusti e Ghana tourism ne papa na ewo kasina na nkana west mansini mu na womanfo bi mu omo mpetem ho no ma ne wo kwa na ne yi denchemi woma firi aba kokọ so bi mu ho anom de mwa akọm omo bi ho anom de aduane a denchem ne pe akọm omo ene omo hweso no na ne wo tutu ma na mwo ya ba na ne omo ne saa omo ba nsrahwe no aba na bi mu atata so etwetwa foto ebi no konko ho bi mu so gina ne nchen ebi mu so suro ne ya ogina han na no kra wo se ka mam so ba bi ntitwam nti saa ne ma wo nyina na ekọ so ma amanfo ate se ei saa ye wo bia ye bi e wo kasena na nkana tem wono ma e ho de wo kwa adanchem wo mo ne nipa eye namfofo wo kwa na wo mo hwa wo mo so ne frese na ne ye wo kasa wo mo ka kire wo mo ene abo bia tini wura kasa wonne di nkoma ho de obe gina no ho de obe ye bia ne oyese wo ba nanu ma ka de na ne efiri de efiri sense wo mo de yese wo mo ye very friendly papa na friendly ye kire ne se ne e boost ye tourism ye kire nyina no enipa binum ye mambofo adesefo a de anye wo mo fe se enkrofo aba ho no behwe nyina no wo mu hu se wo mu kro ni din ana e shata ba bia nemom wo mu sori enwura eno mu tugu ensuo num ama sese pond no enya akono biem te se kane no wo mu sese mu anokro efira aya no se bia wo mu se nkura kra timi komo ekodware nso na mo anu gumo mu nyom hwe ei ehu na se ne esitie no sese mu anu ipia na nitia bawra bam kaw wo ba se ya wo so so de badua na ba na masie boko we aba obahu a obayini ti na ai ai parate tuntum ese ne hna no enkrofo tunwura guma tunwura guma ma wo mu hu sese de wo mu ye nti ese wo mu se ye meto woro emfa hu nyina nkosi na nka ye mpe sa anyina mo ayi a wayese ye de to edan so a obi fam na se ya so sisu de beret ebe kikina na se beret fa no sa ne no ye mfa bi maguso na wo mu wo mu ye sa no ye wadwe se wo to afa sora se so mu asa so mu se che wa sa che se ni pa bani ne owu wa den sa no nti wo mu se wo mu sra ban eni mpanfo mu ntem wo se wo mu wo mu ye sa no wo mu nyai na afa so mu obi asambre ne betume di abo ano wo mu nye ne ntentem na entumi mra entumi fa ni mu nyam kase ensan so enhye paga krokro dai pond no ho nye sa de ade ekwa ne de entwa yi I was young one version Jesus ni yenko pia mo ewo Ahafo mantam ni mo na food and drugs authority mpanimfo e won patam ho nom no wo mo aba na kopie mo wo miamia mem ena fe so kasapin ne mpatam agbogbo wurewure mo miamia hodo bebere na omko mo omtontontonto nro drugs stores awdo ne pharmacies awdo ena shops binum no mo gbowure mo okohweye se niam a wo mtontonto edi mu eye papa hun krata sam ni ade etesem wo mo kwa ena ne drugs stores binum tramo pa enu omo tonton ewo hono ma enya asem ketoa tramo oye tie no ebinum so kra nkrata asem no enye eye fake binum so de kra de ni bi kra ye de edidwa na wei wako bia dra store se wo tonton nu na wu ni mu unsanse ya approve ye mpanimfo nhwe se di mu anase ni mu na wo e na wo tonton obi ba no ase mefri ya mia ozi odiare awe obi ba no ase wo mekwaji ya mia ozi odipara sa na to sa na self prescription wo prescribe nduro e de ma amamfo sa ne wanzu bobi gu oyem nti wo ma kwate safo no nipa wo mche wo no ememan sia mamienu HP Pro ena FDA fo nya wo mo ewo Ahafo mantam ni mu na Ahafo mantam no prosi commander ne deputy aye DCOP David Eklu ay mi hu papa nam si ay akwam kwa kandwa ho enkra fo nyina ze wo mu nyina ti free ye wo mu gwaze ho easy enya beteza na sabre Eklu na echeche ni nzemu se nkrofo na ekokwoche wo mu no wo mu de wo mu akọ wo mu kukum na wo mu hwe na ya procedure akwa kopie me okọto na sutue bi ese fata bia no atemuafo na timata so ene wo mu de ne se ne se ne fata ade bia ni padua edi ekwa ni padua mu no se wa nhwe ye na se wo kofa ade bia nsem fata se ne nanu FDA fozi ndomi abai chicken flavor na nye na na ya sonde na se ukodi ene de tojewa na mom so obi abie ne shop na nka se wo pe approval bia na nkrata se bi aye bebo amia hu se wo de ye jani wo nema wo to no nkrata asem ne ade na aye papa no ebinom mpɛ ne se ote da se abra no ama no kra so no te kwa ho na obie store ote kwa ho na otontɔ niema niema aye expired ones nkwa na di bu amamfo ewo dwom ti se abre de DCOP David Eklu se ye de safo ne se ne court hye ye do mbɛ kwa kopiem santama nipa ngotwe no ye di wo masem yɛmfa nkonko piema wansɛm foforo mansɛ na na guso a wutie no WhatsApp number na wo no betuma WhatsApp ya adoma no so da wo no nnuma so a bra no bra ne de ne de betum de ama wo benya bia hwɛ nya bia te pepepe e de aboaye na sabre ye de kwa kopiema wansɛm foforo mu a yɛmfa nkɔ wasa east ɛyɛ atɔyɛ mantamu ɛyɛ school sa wudo bi a ɛwɔ ɛda mpɔtam hɔ nom no na amamfo bi no mo mpɔtam wɔ se wo mu suade ɛwɔ enuase ɛna afɛ so enua dan ntabo dan a ɛnyɛ papa ɛbɛtuma bua kum nipa ate ne tam sɛ mframa ɛne nsu a ɛdi afra ɛtɔ no ɛba ada bia ɛde problem ɛbrɛ nipa nso wɔ mo se wɔ mo ɛni biaya a ɛyɛ bɛtuma ma nkɔda na tra hɔ ɛyɛ papa ɛtima suade ɛnsu ɔtɔ pɛ na teacher fo no ye yanko asafo me yanko ne ya wonko da ni nyina agu abɔtre mu nkofie yapon nzu ani nyamu na ya ento webeto wonde wontimi mu de ohu se ewiema yekusu ne amankwa da ni nyina ekofie se bi okra na woba ta bi okra na woni fie obeba na ne babesi na chi nsamane compound house ne eda bia ye bon ma medin adan ya ni suko koye no nzu obeje mu nti yeso omomrefie suku da na nye na bebu ankumo biba
Tisabre wamu si MC, MPs, ena face when Jews, ena mampenyini. Nipe biya obetu maye wamuwa eni mwenimu ya miya pebe bipapa manko dayi atinasi yesu ya dieno. Wamufa saamu wana emre wamu sense. Wame biya mpuntu osafu wano, edina engume suya su. Wame biya atiribre mu, engume suya eka hubine sumu. Ema etimi koso mani, ema koso wano wano. Ntumuka se mu yisu kuu nsemne mkoda ana brabachi wamu sayi wamu tochune. Na mumamu ni mko wamu humu wamu so brabo uhi yamu dia. Ya kamia ya sen mkoda ano dia mpeni. Mfoye ya wamu disha manama mba ya mba tafreye no. Wamu dia mpe sabo ni mana mdisho wamu kete maze. Wamu mfefe mwe banza anzua enye iye. Nti samre mpenye mfombra na ome ya wamu mwana entimi mwanya saa padi ya mkodano wamu bre papa uche deye suwe ya weye papa etimi etemu enya ntubwase kura kura niticha niti adye kura na jende baby kura kankane se nipe chwe mfuo kwa wamu ba abobo ya bi chwe mpragi ya bi kwa wana na jene wawu nti hide ticha nini kureka tisani ya mewe nana so ha jene ame ticha fonso ade chile nso bofom kakra nti mwombra na mwe wamu mwa na mkodano nso sono. That's future president, nomini MPs, nomini DC, eni asofu, nomini asofu, mami, nomini adiadeno, wamo nsoso, eni ema entimi emwa wamo. I was saying, one version, Jesu, nima mwenda subscribe, na se, na fufransa nke, mne omuchwe, bigana, nchwe, mne nchwa, sweti, fia, poya, na fatu, mvivi, baby, ya, ena, se, mne atasini, sebi, sepani, kwenye, ya, babenya, nsafumu, eni edesumo, ye, mkwe, yonza, mno, ewo, asese wa na uko piemu ewo hono mwa mpamcho bisho fo anofo mbrejo asawase mum na asokware mampon etimu hono mwa eho enye duwa kwa kwa pia sante mantemu asawase adishi eda sware ya enye asembri ma ye ujine ma adishi wampo temu unmenyamfo emisa enye chese abante bia ye freno akon enye 33 years old abrante ye sware ya adia chen ya ebusu ya fo penetira kwa ya ye mkwa yuhre na ni nkanchu madem wako salome bema wako salome die na wanga sanu utrima se mkura mentengu sanse mema bebre titrinu wa mwa enye gesi ni nyimbi obe wibi wako salome ya nusure sanso ni msese ni otene sano baron sote tuwa hwe ya dakuro bewa dabon oda hode suma na beme bide ase dafam pumo hwe de guwe ni uwe wia befi abo ube kwa kwa hedia opamwa nasa dia o wa free abonten e wa danim anadu ohwi ase ni vampom me be wi ase no na wadi dam anawo do boxer shorts anawo u naked na dia free abonten tripa bebre suru ebirim se dia ho wo mu nsuru no anse wo mu kose ya enwi nti owu kra awonte na abante yi ekoye anenka dwumen ne efiemfo ehon nanim se ya no ta aba ho ba wi mi kakra kra sa love 133 ebe njoy 111 na wedi oba ye ne de anyaye ama ba oba ye no ne funu ene ebe fae nti assembly emisa se aba ya no positive adwaro ate se wonkonko bo ma nhwe mu mapa entimi enko so se be ma ne ba o se de sum no be yare ye se ntokwa bi ne si ye na wadi bibi bo no so de awuduro bi ne gu aduanim se wo anso be ma ne free ne baby bana wa head anu maduro bi no be wu ato aba yaro so pena semo obi betima yo e bia onim se wo no wa fa na chi enne de de na ntimizi wo wiase ana se wo wo de nada na e bia ponko na atene so Mr. Otu na Mr. Odi wo ye ne se bia obetimi de asenkese abeto so ebini mutim di se binsem funza betin de nku atwa so obi ntimi ka se me nware obiem na ba no be hwe bet galgal e wuram o de ahoma asa no kon ti e bi kura bibi sa nso betima si ne mum ni se posi fo hwe mu ne de aba ya no be ka no na posi fo beti majina soma nhwe mu no etumi akoso na asipo na asem ne die no ayemre afa ade amwo mu nyesa ade na zo mane ya den dia ene ne chese onu ankasa ni mu bi abusia ye na sansem zina kasia ne mfani na mre ne wewute ye ewo one version gh so ba modern subscribe na se na foforo sanke bi no mu hwe bi gana ntwem ne ntwa so tifie po ya na afato ye nsem e bobwa no ya ye de ba besom wo no ha ene ye di ac adoma na wo no umia so a dane dan nyina de ye de bebre wo no obenya bi ahwe ewo phone no so whatsapp number no so bibia ni a betumi edi amane ye ewo so abusia ye di wusi ni akwa ko chini mu bio asanso aba edi amegye so dis si poku kongongo bono champion nana abusia emamu nyina mu anitie da masia enya ado emamu nyi
One Vision GH, your best online news portal.